back up the band. Da 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 da. Strike up the band. Da 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 da. Strike up the band. Da 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 da. Strike out the band. Strike out the band.